the sound of Scooter. The tune is called Ramp the Logical Song.
Da 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 da
to jump or not to jump? That is the question. It's at the 5, yeah, 25, we're still alive. And lyrics fly like birds in the sky. Vignette hardcore. Raise your hands up to the roof. Raise your hands up in the air.
I am the horseman. I'm Na 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 na.
How much is the fucking bill? The chase is better than the catch. Thanks, Holly. Second chapter, out your back, follow the limit tank, coming down on the floor like a maniac.
Out your back, follow the limit tank, get down.
Out your back, follow the limit tank, coming down on the floor like a maniac.
Out your back, get the list, by the way.
How much is the best? How much is the best? Thank you so much. Antwerp! We're going back in time!
Hyper. And two. What happens when life breaks down? When there is systemic contradiction? My name symbolized all that was corrupt to society. His name symbolized all that was pure. And I was being held in the embrace of a man who was pure. And these inviolable sanctities were preserved in those words.
Move your ass. Move your
Dames en heren, maak een groot applaus voor Scooter!